Kumalawi iko pano paeto. Tandiuzeni amene kwao samaphikira makala. Eh, ndiyoti nda bwana awo, nda big yawo, ndi nzungu uyo. Koma kumalawi iko aliyense amaphikira makala olunkhuni. Koma ndikakufunzani kuti kumalawi iko munamuona po munthu inuyo, mau-mau ina kwa mchilobwe, mau-mau ina kwa mzingwangwa, mau-mau ina kwa mkawale. Amene ali ndi woodlot, amene ali ndi plot, imene anazalapo mitengo. Ndiye amalawi, tisanamizane ndi izi, panopa ndi maona apa polisi, alanda jani, alanda magalimoto, amene anyamula makala. Panopa anena kuti awawasa, kusogoloku, galimoto imene yanyamula makala, basi. Mini wake yesa zaitengaso akuti basi panopa akuya akufuna kuhimise chitetezo cha mitengo fuso ndikumanena kuti kodi anthu akasiya kupikira makala azipikira chani mupite kunyumba kwa MP mupite kunyumba kwa APS akufolese mupite kunyumba kwa ndani kuli makala kumene fuko koma palibe malayo amene ali ndi chani ali ndi woodlot kunena kuti uwu ndi munda wanga makala sitimapangira programu pamwene nde chilengedwe chikuwonongedwa mwadzaoneni muja malo moti boma lipangepo kanthu za serious akungopaka lipstick yophera awemba vuto la kuwonongedwa kwa chilengedwe kumalawiko ndi given mu geometry timati given zikuchitika ndipo sizisiya mwene mpite ku bangwe kuphira bangwe anadula mitengo anamaliza phira ndiyande anadula mitengo anamaliza makamaka nzatha kumwera amene mabelekana kati mbirano mitengo ndemo nadula munamaliza antha kumpoto akubwera coming in close third chifwa pakati ndiye anamaliza sakai mitengo pano pamwene lilongwe ija ikuleredwa ndi dzala nyama tose tikuziwa ola polisa wawase ola forestra wawase chotani reality ndiyo kuti mitengo ichoka kudzala nyama ndi boma likuchita pochani kuti ndi tipange bwanji kuti first of all tatiuzeni amalawi kuti aziphikira chani anthu mtauni mu chifwa magesi sodalilika chifwa mtauni mu mitengo mulibe chifwa anthu tachukana kwambiri chifwa gas ndiwodula chifwa ko sitikupanga wambiri nde titani tizingonamizana zoti ati titikupita ku tree planting amakazala ti mitengo titatu kenako basi kubwera kunyumba tintengo tichakumwaliraso asanafike ndi kudeni komwe kumaona ngati kuti achitapo kanthu ayi simukuchitapo kanthu kumalawi kwamene kamazafika 2063 yacha kuyera kuinenayo mitengo izakhala itatha nda amene mitengo yakutchire ndiyoti simangomera kuti basi ngati chimanga iyaya amene pamafika nthawi inake basi zimasokonekera munamvapo za ku East Island ku East Island ndoti kunapita madola amene koko kumangodula mitengo ndana kunaliso chani akhoso kumene koko anadya njere zose panopa mitengo kulibe ku Polynesia kumene koko ndiye izi zimene tikupanga kumalawiko ndizoti pang'ono mitengo yose izatha pite boma likungonamizira deforestation afforestation reforestation reduce reuse recycle amene kukufunika ma solution anyato tiye ndiyambire kunkhani ya makala panopa amene kungopita munsika kaya ndi mkawali muzingongo kupeza maena kugwisa makala amene makala mwaotcha kutiko takati woneseni pamene mwachosa makala ayi tiye chitolo kosi inuyo kupita ku deni inake mukuphikira chani makala magula kuti muli ndi license muli ndi woodlot takalowe ndi chitoko muzikhala serious kunena kuti panopa takaniza kudzala mitengo panopa ndimaona ka video ka mzungu ino akati ndapita ku forest kuina ngake kumene koko kuti ndanyamula wa polisi ati thamangiza ati menya mambama anthu otcha makala zoona anthu otcha makala kumakhala ndi mphamvu koposa wa polisi okay ndiye ame akupanga chani ndi ame kunoko amene akungonenepa akungolubwa kumoyale akatengeni magaya amene wawo kunena kuti amwene tenu mukatithandize kutani kupanga zinthu zoti titeteze mitengo ndekuda pita kumene kuja kwamene ukamenya mbama ngati anthu ocha makala wakuombera return fire with fire kuombera sunano osaja kumaliza koma muziwe zoti anthu aja akujama chonchita chifukwa choti kuli chi demand ilongo yeseja amene akafuna kuphika ndi makala ndichi demand ngati chimene chocho ndichoti kuli ndarama kumene koko ndiyo mafunika munthu wina wake osati kungovala ti magloves nake ndi magawa masweet mafunika kupanga commitment yonena kuti kodi dzala nyamayi ndiya ndiya guru kapena ndiya boma ndiyo titeteze kapena izi vaya mukapanda kuiteteza ndi kuti basi ndi goodbye kumpoto ukoso musamana mizidwe ngati kuti ka vegetation cover kali ukoko ndika temporary amene kumuzi kwathu ife kumrowe kunabwera phena kamakhala mapiri akuchitipa anthu owononga kuopsa kumene koko atiye akungoonera anthu wose akwathu ndi ma migrants ena kuti amango yenda kubwera pa phiri kumadula mitengo mosokoneza mucho anthu akungoonera chifukwa choti azi mitengo yose yakwathu ali kutali akukhala ku phiri pang'ono amene zimene zijazi zikupangisa zoti mitengo izitani izisokonekera ndeti kupita kuti mawa tifika bwanji ndezi zakhala bwanji sogolomo ana athu azakhala ndi chilengedwe cha mtundu bwanji ndikumabwera ma environmentalist amabwera apapa ndi ma solution pwi tentizali mitengo tentipange chakuta okay izozo zili apopo koma anthu amtawuni aziphikira chani anthu amtawuni aziphikira chani akumuzi no problem kumuzi kwathu timatha kupita kuphiri kwina kwake ukatenga mitengo yoti yagoyoka ukatenga mitengo yoti yabwera ndi madzi osefukira olo amatha kudula mitengo uja kuti waukulu uja koma agawana mizi yoseija sustainable koma anthu amtawuni amwe heating mitengo cooking mitengo energy needs ndendi mitengo ndiye amaphikira makala makala amafunika premium mitengo amwene ndiye kumalawi kwamwene malamulo ndodabwisa kwambiri chifukwa ndiye mitengo ikutha inu ndi muzingo namizana mulanda galimoto ye mawa ndi yako mulanda ichi mawa ndi chako kodi chenicheni chimene mukufuna mpange ndi chani kodi chimene mukufuna mutetetse makamaka ndi chani kodi mukuchitapo chani kodi malamulo akuti bwanji kodi amalawi mukawachotsera izizi azipanga chani nenkhani yake ndimafuna ndikamione ndi nanu zimene zoza kunena kuti kumalawiko as long as tikuphikira makala chilengedwe pang'ono chizivaya basi chizivaya sizachionanso zimenezozo basi is the end of dzala nyama is the end of kaya olunkhotakota game reserve kuja pang'ono kupangidwa ola mpaka na magangs oti azipanga chani kupangidwa mpaka na magangs enake oti azipanga chani azipanga exploit ma system wachifa makala panopo ndi golide munthu aliyense mulilongo yomwe amafuna aphikire makala munthu aliyense mtawuni amafuna chani aphike magesi ndiodula magesi ndiye ndiodula number one kol simukupanga kokwanira kol akungophikira mabuledi amwenye gasi ndiye ndiodula heavy kanista imodzi kaya ndi bwanji panopo amwene amaphikira gasi ndi nani ndatsingokhao ne anthu ena ndikumafunsa kuti ase ndi bread mango but solution pamene popo ine kumene ndimakhala kuno kwamene kuli anthu angati 1.4 billion choyamba tinene kuti anadula mitengo anamaliza ndi amaphikira chani amaphikira gas amaphikira coal kunoko heating nthawi ya winter ngati inoyo anthu amakhala ndi coal m'manyumba koma kumalawiko gas ndi coal zimaoneka ngati kuti chinthu chinalake kunoko munthu amene wa normal wina wake oti at the best wosauka akuyenera kukhala ndi coal akuyenera kukhala ndi gas otherwise apanga bwanji ndi ife tikanapanga zimenezozo zoti boma zibweresa chani ma interventions amene woonera kuti Mitengo. Otherwise, I mean, it's a fire. Otherwise, it's a water. Otherwise, it's a boiler. Otherwise, it's a zona. So, this is a money in a zodiac. The Mugabanga pretend the good thing that of Palibe. I mean, the vote on the Ali Kuru Kulungu. Aliyense amafuna aphikile makala Koma no simukuziwa inuyo kumene amachokera makala inuyo mulindi malo kumene mazala mitengo tikutha mitengo ya gulu tikutha dzala nyama tikutha kuvipya uko nde boma ngati kulekelera anthuwa basi that's the end Koma tikuziwa zoti kulekelera chiphacho solution Palibe Koma solution ilipo Mango finika magaina kotali committed magaina kotali chan I did a mind kupanga solve situation ya energy my so far organic alternative imene ilipo ndikupitiza kudula chan mitengo ndikumana ndikumazinamiza ngati kuti siti kuziwa ndepe pano kwambira malaka nkhalango anansaza zipesi apolisa zipitira kumenyedwa makofi chifacho ti And watch Makala, Salo, I mean, good as the Jan Pamba, Menu, who pays up. Kanyaki, the menu. Nadinagari, Nina Woody, got move from Tessin to the menu. Brute force, bass, brute force. Yamura police, the minimum Java. We end up Makala, little piggy at Jan. To only Makala, minimum Tanyamura station one, they are broke years. I mean, I'm going to go pick up my fine. Mungobeze kani makala osa longo sora bino bino kuti watenga kuti ko 10 million 10 million I say in fines or in default save 9 months in jail I mean anthu kumene koko they will learn solution ina so ndiyoti anthu inuyo akumezi anthu inuyo makamaka inuyo anthu osaukana Anthu inuyo makamaka anzatha kumwera ndi apakati ino lekani kubelekana ngati mbira mulibe zophikira mulibe zomangira nyumba mulibe zocheka matabwa koma mukubelekana ngati mbira ngati nyama zakutchire lekani chifacho kuti malo kulibe tachulukana thufe mwachulukana ngati nchenga mwafikapo please Takatsekeseni, please, belekani ana kuti mukwanisa kulera. Chifacho kuti muti mutiwonongera dziko. Dziko ili limene tikulipa. Ine ndimalipasa 50 to 20 years. Kusogolo basi. Kuzakhala ngati ku Yemen, kuzakhala ngati ku Somalia. Anthu opanda energy, anthu opanda ma resources, ndi poverty, ndi kuzakhalisa chi population. Tidzangophana ngati ku Johnny. Zayambika kale. Ndine Morton Bagai. Cheers.